Sharamu bakunzi ikigano kanguka uno munsi tuko munsi wa gatanu mu kanya gato mugamo kwikirana ikigano cyo muri kano gatondo.
Sharamu bakunzi ikigano kanguka izina ryanje ni Chris Dikumana uno munsi tuko munsi wa gatanu na grace y'umuntu wese ukora nyumviriza ashoye gusoma muri bibilia agasoma mu ntanguriro y'ica 25 umurongo wa 28 ushoma 34 Genèse 25 verset 28 à 34 hano bavuga inkuru ikora ku mutima yerekana ngene umuntu ashobora guhusha umugisha ugiye kinini kwera uburyohe bw'umwanya muto gusa hano batubwira abahungu babiri ba Isaka umwe yitwa Yakobo uwundi yitwa Esau abahungu baramahasa ariko Isaka yakunda Esau bigasigura ko Esau ari we samuragwa kwera yavutse ubwa mbere baramahasa bari mpanga ariko Esau yavutse ubwa mbere kandi nawe Esau yarabizi na Yakobo yarabizi yuko Esau ari we azoba samuragwa yewe murakomeye kya gihe kuko niwe yaragwa ibintu byose uburongozi ubutunzi niwe yaronka byinshi gusumba uwundi rero Esau yarakoranka byinshi gusumba Yakobo yarabizi hanyuma Esau arataha arushe ananiwe hanyuma aramusaba ngo amuhe ko kuvyo yakorateka inyama ye kwarateka hanyuma Yakobo amugira ati kugira ndayiguhe banza wemere ndakugurire uburenganzira bwa samuragwa novuga yuko nina guhi inyama wemere kutazosura kuba samuragwa undeko jewe nkaba samuragwa Esau ntiyumvira yuko agira hombi ikintu kinini ashira ubwenge bwiwe ku nzara yarafise no kuruha aravuga ati naco bimariye nubundi nagira mfe ariko ntiyagira mfe yarashonje gusa yarananiwe hanyuma bamaze kuvyemeranya acha aramurahira yuko amwemereye ko Yakobo agiye kuba samuragwa nje gituma no munsi tuvuga ngo Imana ya Abrahamo ya Isaka ya Yakobo Yakobo niko yashoye kuronka ubwo burenganzira bwo kuba samuragwa Esau abirekura kubera inzara kubera intege nke ico nshaka kuvuga ni iki kino gitondo nuko ari abantu bako aranyuviriza kubera intege nke z'umubiri bemera guhusha ubwami bw'Imana bemera guhusha ijuru ukemera kwinezereza kunezeza umubiri umwanya muto ariko ugapfira mu byaha benshi bako arapfa uno musiko turavuga ni benshi bako arapfa bapfira mu byaha kubera umuryohe bw'umwanya muto bimaziki kuryoherwa umwanya muto ushavuga uti namaze imyaka 5 imyaka 10 ninezereza ngira ibyo nshaka ariko hamwe wofira muri ibyo byaha uzoba mu muriro uzoba gehenome uhushe ijuru ubabare imyaka n'imyaka Yesu yavuze ngo abazopfa bapfire mu byaha bazokwicuza basye amenyo novuga yuko bazoba bababaye hari kubabara kudasanzwe wicuza igituma wemeye kuryoherwa umwanya muto abantu baboshwe n'ubusambanyi baboshwe na pornography baboshwe no kwisambanya baboshwe no kubesha no kwiba ushobora kubukora ahantu ukavuga uti ninabikora gutya barampa amafaranga ukabesha ariko ugasanga ayo mafaranga urayafunguye umwanya muto azokubeshaho imyaka mike ariko niwapfa upfiye mu byaha uzobuhushije ikintu kinini cyane imbere yo kwiyumvira umunezero ubwo buryohe ushaka umubiri ukusaba byinshi hari byinshi umubiri kura gusaba ariko ukwiye guhitamo ni byiza ko wihangana Esau iyo yihangana ntiyari gupfa satana kubesha ngo irupfe kumbere nawe nyine yaza ko yopfuye hari abantu bibaza ati je ntabaye gucya sinobaho ntabaye mu busambanyi sinobaho ntabaye mu nzoga sinobaho ntabaye mu rumogi sinobaho ico ni kinyoma cha satani senga imana iguha ubushobozi niwa byanka ugabiha umugongo ugashira amaso kuri Yesu Yesu aragushoboza abantu mubana mutasezeranye bavuga ati ntakundi ubuzima buragoye oya nivyo ubuzima buragoye ariko niwemera kuvana nuwo kubera icyubahiro cy'Imana imana zoguha ubushobozi ni benshi muri kanguka ariko aravana bagatunganya bagasubirana mu nzira nziza ni vyiza ko wumva ko mutima wawe atajiri korera kwagiriza Yakobo yamuteze umutego Esau nawo aragwa muri uwo mutego murongo wa 34 nibavuga yuko yasuzuguye uburenganzira bwo kuba samuragwa ariko yemera guheba ikintu cy'agaciro kuba samuragwa rero kuri twebwe abakiriye Yesu Kristo wewe wakijijwe nuhushe ijuru kwera uburyohe bw'umubiri nuhushe ijuru kwera ubusambanyi nuhushe ijuru kwera ububeshi nuhushe ijuru kwera ugwanko hari ibintu bishobora kwera kuryohera muri kano kanya ariko bizotuma uhusha ijuru njye gituma rero wewe ukuranyumviriza utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni vyiza ko mwakira kandi umusabe kugushoboza nibisaba kwanza kuva mu byaha benshi bagira ikibazo cyo kubiza ngo banze kuva mu byaha nibisaba kwanza kuva mu byaha bisaba ko uvuga uti ibinezeru umubiri si byo nshira imbere nivyo umubiri ushobora kuryoherwa uragusaba ukurumva mu mubiri byanka ko wihangana ihangane jimbere ya Yesu azogushoboza kubasoboza hara benshi babohotse ibyaha byinshi bya usambanye bya ubeshi bya ukwica bya ishari ari byinshi uvuga kuti ndabihevye ibyakunezera hara bagenze kuye kuvara nabo kugira ukurikire Yesu nimba ushaka kwakira Yesu Kristo aguze mu bushasha aguhe n'inkomezi zo kunesha icyaha cyangwa ivyifuzo by'umubiri ni vyiza kufukama ukamuhamagara akaza muzima bwawe umuhamagare ushaka umukozi w'Imana gufasha urashobora guhamagara ku 76 11 73 +257 76 11 11 73 abari muri Canada cyangwa America mushobora guhamagara ku 63 13 62 63 462 93 52. Tugeze mwanya w'inyigisho tukomeza kwiga gitabo cya Nehemia twagitangiye ku munsi wa mbere abashasha mukango kamashura kumviriza byo twagize kuva ku munsi wa mbere kandi arasabye ko mwese mwaba mwasomye igice cya mbere igice cya kabiri igice cya gatatu mwe mwabisomye kuko iyo mwabisomye biroroha gusigura rero ko nabisigura utarabisoma ntivyoroha nje tunabasaba abashasha musubire gutangura kuva ku wa mbere kandi musome biro bice musome ngo ushaje cya gatatu n'ice cya kane kiba byorohe rero ejo nari ko ndabwiye ku cya kabiri ingene Nehemia byamugoye gusaba ruhusha umwami ariko yarababaye gose kuburyo byanka iko bihisha yababajwe n'iki ntacyarabuze yarafise ikiganza ciza ku mwami yarafise ivyafungura niyezo ko takiyozo na kimwe yarafise cyo kubaho yarafise haba kugiti ciwe ntangora na yarafise ariko yarababajwe n'ibikorwa ba muri Yerusalemu kubera akunda inyungu z'Imana ubwoko bw'Imana umwami aramubaza ati ko mbona wahindutse mu maso ko mbona utanezerewe aramwishura mu 3 aramubwira ibibazo afise byabaye muri Yerusalemu remo ivyabaye ngene imijyango yose yahiye ibihome vyose cyangwa ibambazi byabomose byahiye vyose mu Yerusalemu hanyuma umwami aramubwira ati no rushaka iki aca musaba ruhusha ko yo muhuru rusha aramubaza n'igihe yomara baravyumvikana aramubwira n'igihe azogenda n'igihe azomara iyo byose byabaye kubera Imana yishuye isengesho yasenze mu gice cya mbere murongo wa 11 chapitre 1 verset 11 yasenze isengesho arangiza avuga ngo uhi ikiganza ciza mukozi wawo arivuga wenyene kugira igihe azogenda imbere ngami agira ikiganza ciza ikiracyo kiratwigisha iyo giye gusaba akazi nk'akarorero cyangwa giye kurondera visa cyangwa giye kurondera ikintu cy'umuntu umutegetsi uzosenga uti man ndasavye ikiganza ciza nuvuye yuko hari favor ari ikiganza ciza kiba kuri wewe iyo giye gusenga aho giye ubushire amaboko y'Imana nico gituma ari byiza kwa mutegura umunsi kugira ugire ikiganza ciza rero yagize ikiganza ciza yagiye gusaba umwami biroroha kwera amasengesho yiwe byatumye umwami amuruhusha umurongo w'indwi gusha ku cenda niho tubona rero ivyo yamuhaye ivyo yamusavye vyose yamuhaye kete rizo mutuma ashora kwemegwa aharoye aramuha uruhusha aramuhuza n'umuntu azoshora kumuha ibiti bizotuma amazi ku imijyango yahiye byabakeneye ibiti kugira bashobore gukora imijyango yamaze gusha yose Yerusalemu ivyo vyose ni yerekwa Imana ari yamuhaye ariyo vision Imana yamuhaye ico twa kwigana ku murongo w'indusha ku cenda nuko ikiganza cy'Imana kiri kuri wewe y'Imana guhaye yerekwa izo guha ibyo bita mu gifaransa provision uvuga ibikenewe akarero nimba Imana guhamagaye kuzo mungere cyangwa mu pastori nutsogira ubwoba ati none zobiherahe amafaranga zovahe abantu bazovahe nimba ari Imana yagutumye iyo nyene irahazi iyo bizoca amafaranga si icyo kibazo abantu bazo kugufasha si icyo kibazo igikuru no kuba mu mugambi w'Imana twame dusenga tuyo mugambi w'Imana ibindi bizokwikora Imana izobishira mu nzira Nehemia yashatse kugenda gutabara ubwo bw'Imana ntabyo gushobora wenyene yakene ibintu byinshi yakene ketri mwemeza azojagira bamwemere umwami arabimuha yakeneye ivyo biti kugira azoshobora gukora iyo miryango akaboneka abantu bafise ubushobozi bwo kumuha ivyo biti yavuye imbere y'umwami aronse ivyo bintu byose nuva yuko iyo usenze ukaba mu bugombe bw'Imana no gusenga tu bugombe bw'Imana bube ku isi nk'uko buri mu ijuru nivuga rero muri ico gihe Imana yaguha ivyo ukenera byose umuhamagaro yaguhaye izoguha abantu bagushigikira muco Imana yaguha guhamagaye ntuzorondera abantu bagushigikira mu byo wewe wifuza gusa ariko rondera abantu bagushigikira mu byo Imana yaguhamagariye ndakunda ngene murongo w'8 urangira musome neza murongo w'8 batubwira iko umwami wahaye makete yose ya Musavye hanyuma ngo ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuriwe mu gifaransa vuze ngo le roi me donna ses lettres mwami ramaye makete car la bonne main de mon Dieu était sur moi ngo ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe ibyo byose umwami muhaye suko yamukunda suko yashoboye kumubwira amajambo meza nuko ikiganza cy'Imana cyari kuri we ndagira kubwire mwene data uko yanyumviriza hamwe ikiganza cy'Imana kizoba kiri kuri wewe ivyo urondera bizokunda mu gihe cy'Imana kuko yari Imana nta muntu n'umwe ashobora kuzibira umugambi w'Imana wewe icyo usaba gusa no gusenga no kugendera mu kuri mu kwezwa hamugaca bugufi ukarindira Imana ikakugwanirira ibitari nk'Imana nukeneye gusunika nukeneye gufursa nukeneye kubesha nukeneye gutrisha reka Imana ikugwanirire kugira yonyene izihabwe icubahiro ndakona gose ngene yavuze ngo ikiganza cyiza cy'Imana cyari kuri jewe je n'icyo sangisha n'amasenga n'amashaka yabikora ngendamo bikorwa byose ndimo ndashaka byo kuri ikiganza cyiza cy'Imana kibe kuri jewe mu gihe cy'Imana inyigisho zo komeza ku munsi wa mbere mzwe mwasomye igice cha kabiri n'icya gatatu ndabise ko je muzo gusengera agwaye mugire weekend nziza
nize ko mwubatswe ntimwibage gufyonda kugakenge kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikigano gishasha muhezagirwe cyane.